Abasajja bano abakumande abatwala kasasi bajja nga jawo ndi mnagoti mulefu kati lesi bweyegwa nali
sikinywezaa
teyagala mwera kiringa ekyo kati ono wakasasi
Get in there.
Honey.
Get in there. You didn't know why.
That's a knife. I'm not